bikogwa mwo kimwe barakurekura canke ugafungwa.
Uwo ni Sandra Muhoza, umumenyesha makuru wa Radio Ntumbero FM ikorera mu ntara ya Ngozi. Abanyagihugu b'abanyamurenge baba muri sektori Itombwe, teritwari ya Mwenga, intara ya Kivu mu Bumanuko, bavuga ko abagwanyi baba Mai Mai bagize ibitero mu muhana wo mu nkango batwara inka zirenga igihumbi mu Burundi. Umumenyesha makuru Sandra yengoko twaje duheje kubivuga akorera Radio Ntumbero ikorera mu ntara ya Ngozi yarengutse kuri no gatanu imbere icicaro cy'umukisicikiza manza makuru yagamye sentari subira mu imanza Ngozi. Abategetsi bakomeye baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika basavye prezida w'igihugu cya Ukraine gutanguza itohoza ryasabwe na prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri Joe Biden, umunyepolitiki bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Amerika mu mwaka w'2020.
Ahandi naho inzego z'umutekano muri Iraq zateye ibyuka bibaba mu maso abantu bari bari mu myerekano i Baghdad yo kwiyamiriza Leta.
Tanzania yarahakanye ku munsi wa kane ko yahishije amakuru ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yerekeye abantu bikekwa ko bafise Ebola.
Ibiro bitandukanye by'amashyirahamwe mpuzamakungu ONU birasaba amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amadolari y'Amanyamerika kugira bahagarike ikiza cya kolera mu gihugu cya Sudan.
Amakuru rero hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idoni idoni ya makuru ya ijano ino kuisi tubafitiye tuwele muri Amerika. Abategetsi bakomeye baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika basavye prezida w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky gutanguza itohoza ryasabwe na prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri Joe Biden, umunyepolitike bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza w'2020. Ivyo ni kubw'ubutumwa bwarungitswe kuri telefone bwasohowe ku munsi wa kane. Abajejwe amatohoza ku ruhande rw'abademokrate mu nama nshingamateka basohoye ubwo butumwa inyuma yuko babajije ibibazo ku munsi wa kane Chris Volker yahoze ari intumwa idasanzwe ya Amerika muri Ukraine mu kiringo kigira ku masaha 10. Ubwo butumwa bwarungitswe kuri telefone bwerekana ibiganiro vyabaye hagati ya Volker n'abandi bategetsi babiri baserukira Amerika kuko nebo vyifatamwo ku vyasabwe na prezida Trump kubijanye no kugira itohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe Hunter Biden. Bumwe muri ubwo butuma bwerekana Volker yandikira umufasha wa prezida Zelensky aho yamwemerera urugendo rwa prezida Zelensky i Washington mu gihe yogira itohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe Hunter Biden. Prezida Trump yaremereye prezida Zelensky kugira agirishe yaramuremeye kugira agirishe itohoza kuri Biden mu kiganiro bagiranye kuri telefone ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi. Ibyo byatumye umwe mu bakozi b'inzego ziperereza muri Amerika bishyira habona, bikaba byatumye inama nshingamateka ya Amerika itanguza itohoza ku vya habishobora gukura prezida Trump mu mabanga yiwe hamwe byo mwagira.
Andi naho i Baghdad muri Iraq kuri uno munsi wa gatanu inzego z'umutekano zateye ibyuka bibaba mu maso abantu bari bari mu myerekano yo kwiyamiriza Leta. Bibaye umunsi ugira kane w'iyo myerekano kubera kubura ubuzi, ugutaronka amaserivisi akwiye hasanzwe atangwa na Leta hamwe na ruswa ibonekeza cyane muri icyo gihugu. Intaramakuru y'Abafaransa AFP imenyesha ko inzego z'umutekano zarashe zitumbereza mu banyagihugu bari mu myerekano hakurasa mu kirere. Amasanamu yafashwe muri iyo myerekano yerekana abantu benshi bashwiragira bahunga inyuma yaho bumvise inkoho zivuze. Ntibiramenyekana neza niba hari abahakomerekeye. Avugira kuri televiziyo y'igihugu umushikiranganji mukuru Abe Abdul Mahdi yabwiye abari mu myerekano ko hakamo kabo kumvikana kandi ko ingingo Leta yafashe yo kugira umukwabo wo mwijoro yabaye ingingo itoroshe ariko ko yari nk'umuti urura ukwiye gufatwa. Ishiramwe ritabara imbabare ku isi Red Cross rirasaba impande zose kwihanganirana mu gihe bo bariko barakurikiranira hafi ibiriko biraba muri ico gihugu.
Prezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari ari mu rugendo mu gihugu cya Afrika y'Epfo yatangaje no munsi wa gatanu ko ibitero byakozwe ku banyanigeria n'abandi banyamahanga mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu kwezi guheze byambitse ibara intara ya Afrika. Abantu 10 barishwe abandi batari bake barakomereka mu bitero byakozwe ku banyamahanga muri Afrika y'Epfo mu kwezi guheze. Ibyo bitero byarashavuje abatari bake muri Nigeria Perezida Buhari avuga ko bafashe ingingo hamwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo zigenewe kwishyura kuri ibyo bitero no gutuma bidasubira kuba. Inyuma y'ibyo bitero, Perezida Buhari yategetse itahukanwa ry'Abanyanigeriya bose babishaka. Abarenga ku 600 baratahukanywe. Buhari yabonanye na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa kane. Abategetsi bombi barerekanye ko bababajwe n'ibitero vyakozwe ku banyamahanga muri Afurika y'Epfo hamwe no kwihora kuri ibyo bitero kwabaye muri Nigeria. Abategetsi bombi bemeye ahubwo gukomeza imigenderanire mu by'ubudandaji.
Kandi naho ibiro bitandukanye by'amashyirahamwe mpuzamakungu ONU birasaba amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amadolari y'Amanyamerika kugira bahagarike ikiza cya kolera mu gihugu cya Sudani. Bagabisha ko iyo ndwara ishobora kwandukira abantu bashaka ku bihumbi n'ibihumbi hadafashwe ingingo byihuta. Kuva ijo kiza gitangajwe ku itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda mu turere twa Blue Nile na Sennar, ubushikiranganji bwa Sudani bujejwe amagara y'abantu bwatangaje ko abantu bashaka ku 230 bandukiwe n'iyo ndwara bitavye Imana. Ibiro vya ONU bigabisha ko mu mezi atandatu ari imbere abantu bashaka ku bihumbi 13 bashobora kwandukirwa na kolera ibashije gushikira utundi turere tw'ico gihugu. Mu mpera z'ukwezi ibiro bijejwe amagara y'abantu ku isi kumwe n'ayandi mashirahamwe bikorana biteguriye gucandaga abantu imiliyoni umwe n'ibice bitandatu mu ntara ya Blue Nile na Sennar. Abagabo abantu bakaba bakekwa ko bashobora kwandukirwa n'iyo ndwara ya kolera.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC. Igihugu cya Tanzania cyarahakanye ku munsi wa kane ko cyahishije amakuru ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yerekeye abantu bikekwa ko bafise Ebola. Mushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Tanzania Umi Mwalimu yabwiye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam ko Ebola ari indwara leta ya Tanzania idashobora guhisha. Yatangaje ko amakuru avuga ko Tanzania itakoreye mu muco ku makuru yerekeye abantu bikekwa kuba bafise Ebola. Ara makuru y'ibinyoma abantu botegerezwa kwihoza mu kwezi guheza ishyirahamwe OMS ryamenyesheje ko Tanzania yanse gutanga amakuru y'imvaho ku bantu bikekwa ko bafise Ebola. Muri iyo ndwi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza vyagabishije abanyagihugu bavyo kuvyerekeye kugendera Tanzania mu gihe hari impungenge ku bijanye na Ebola muri ico gihugu. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Tanzania Umi Mwalimu amenyesha ko leta yagize itohoza ku bantu 28 biketswe ko bafise Ebola mu kiringo c'umwaka urangiye, harimo abantu babiri mu kwezi kw'icenda ku uyu mwaka. Maravuga ko vyibonekeje kwa abantu bose ata Ebola bafise. Arongera kamenyesha ko basangiye ayo makuru n'ishirahamwe OMS.
Umukuru w'igihugu cya Philippine Rodrigo Duterte yiteguriye kuba ariko abonana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Moscow. Abakurikirana hafi ya karere ka Aziya politike yaho bavuga ko iyo nama iboneka kuba hari umugambi w'igihugu cy'u Burusiya mu gukomeza imigenderanire hagati y'abo bategetsi babiri mu gihe hari amatati menshi mu karere ka k'ubumanuko bwa Aziya aho Bushinwa na Amerika bufiseyo inyungu nyinshi. Perezida Duterte hari mu Burusiya kuva ku itariki imwe gushika kuri zitanu z'uku kwezi. Urubuga rwa internet rwa Perezida Duterte rutangaza ko bariko baraganira ku bijanye no gukomeza inzego z'ivyo bihugu zijejwe umutekano no kwivuna abansi muri ako karere ka Aziya. Uburusiya bukekwa kuba bugiye kwemerera ico gihugu ibigwanisho kumwe n'ibindi bihugu muri ako karere.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa Facebook hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, abanyagihugu b'abanyamurenge baba muri sektori itombwe teritwari ya Mwenga intara ya Kivu yo mu manuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko abagwanyi baba mayimayi bagize ibitero mu muhana wo mu nkango batwara inka zirenga igihumbi zari ziragiwe hafi y'ahari birindiro vya FRDC. Abanyagihugu basaba amashirahamwe mpuzamakungu kubatabara. Inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Abaturage b'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga yuko bagwanyi ba mayimayi bafatikanyije n'abagwanyi bavuga ururimi rw'ikirundi bakomeje kubagabaho ibitero mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi na Mwenga, aho bivugwa yuko abo bagwanyi baraye banyaze inka zirenze igihumbi mu maso y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC gikorera ku itara. Hose Gwesa numwe mu bashefu bitombwe aragaruka kuri ibi bitero bikomeje kwibasira abaturage b'abanyamurenge
bateye ahantu witwa Mukango baza baturutse ku misozi itatu bamwe bazamuka mu Rushasha abandi bazamuka ku Mukango la Ruto ya Marcelendi abandi bamanuka mu Bungera aho baragiye a quelques mètres la FRDC bajaninka kuri none ari akibuza bungeri babiri batekwa ko boba barapfuye izo nka ziragenda mu maso babona FRDC ayibona komsa ayibona ziragenda ziringira kandi ntiyazikirije kure nabo
zitwagwa na bande
ni za mayimayi izi zaho bafatikanije n'abarundi bariya bari mu gufatikanya bari muri biriya poli abo barundi nabiyo lezi tabara bafatikanya
twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo ukorera mu Minembwe Lieutenant Jacques Kenge atubwire ko nta makuru afite kuko ari mu kiruhuko kigoma ariko umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha avuga yuko iki kibazo bakigeje kuri general ukorera mu Minembwe ariko ntibagira icyo bakora
muzo tureba nyine hari n'indege nkeya sinzi ko bivaho niba ari ubwinshi bw'umwanzi niba ari ukunanirwa niba ari ubushake bukeya nkakurya navuze n'ejo naramuhamagaye baratubwiye bati inka ziragiye ndamuhamagara turavugana arambwira ati ayo makuru barayambwiye nyine ati reka mpange abasirikare bari baririya barebe uburyo bakora intervention ariko baza kutubwira nyuma ati inka zarenze ruminuko zagiye maranda zerekeza iriya mu ishamba iriya epfo za Nyarubambi
Shefu Bikino Mitabu ni umuyobozi w'aborozi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe asaba imiryango mpuzamahanga kubera inganuro kuko bamaze iminsi batakira gisirikare cya leta ya Kongo ariko inka zikagenda kirebera
twabwiye chef d'état-major twabwiye commandant ejo uyine ariyo generali uri hari haruguru mese nyuma ya generali keretse ariko twosaba kifike ndakaza kuba Minembwe kugira ngo tukirane ikibazo urumva ni iki kindi twababwiye hari icyo batazi twarababwiye ibisigaye icyo twiyambaza na mahanga nimbayo ushobora kuturengera ariko leta ya Kongo ni ayikwica
cyakoze ku ruhande rw'abagwanyi ba leta itabara bahakana aya makuru avuga yuko ari inka z'abanyamurenge baraye banyaze bafatikanyije n'abagwanyi ba Mayimayi ahubwo abagwanyi ba leta itabara bavuga yuko aho bari hari abanyamurenge baharagirira inka zirenze 500 kandi nta nimwe baranyaga abayobozi b'aborozi mu Minembwe bavuga yuko muri ibi byumweru bibiri bishize abanyamurenge barenga 10 biciwe mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi na Mwenga ndetse n'inka zabo ziranyagwa nabo bagwanyi ba Mayimayi bafatikanyije n'abagwanyi b'abarundi ba leta itabara Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru kandi naho abantu benshi baribaza ko mu ikambi y'impunzi harangwamwo amaganya gusa yamara mu ikambi ya Mahama mu Rwanda irimwo impunzi z'abarundi suko bimeze harugaruka rwahisemwo kwiga gutambuka no kwerekana imideri mu nyambaro kuvuga defile de mode mu Gifaransa aho bemeza ko bitoroshe kubikorera mu nkambi y'impunzi kubera ubukene burangwayo yamara ko bagerageza kugira babigire bibagiza ingorane barimwo ijwi rya Amerika ryaganiriye nabo kuri micro ya mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru
Nayo turarepeta nanjye kubera kimyambaro y'aba moto
Gracia nakana kagakobwa katarashikana imyaka 10 we n'abavyeyi biwe bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda ariko yiga gutambukira ifyeri yambaye agakanzu k'igitenge ibyo bita mu gifaransa defile de mode aramaze no kumenya ico uwo mwugusigura
nyere n'umuntu agaragaza impuzu kuno ziba zimeze kugira n'udishima azozigore cyane birangyohera birumaraso
n'abagenzi we barimwo akisa basa nabanganya imyaka n'inkuko utwo twana twambaye ipantaro n'amajipo y'igitenge agasakoshi mu ntoke n'inkofero ku mutwe bamwenyura bati binimboneka rimwe ku mwana w'impunzi
twari ko turagira ikirori dutambuka nk'abamodo numva binjyoheye cyane je kubera mbona nyene abazungu sinari bizi ko nzogera imbere nk'uku nkabona abazungu ndiko ndatambuka imbere ndabikoze cabashima nabo baryoherwe impunzi y'igitenge nyenzi nziza bere
umwana w'umuhungu nawe afise imyaka 11 yambaye ikabutura y'igitenge n'inkone mu ntoke mu gutambukira ifyeri.
Eje bibi nagize nibyo bamodo nene niyumva nyene ko ndimo ndagenda neza atabwoba.
Abo cyo kimena bandi bagize umugwi wabagera kuri 40 witwa Top Family Modeling Agency. Umumenyereza wabo Iradukunda Guy Merci avuga ko ivyo gutambukira ifyeri no kumenyekanisha imideri yavyumvisemwo kuva tarahunga igihugu.
Namye nshaka kumva yuko nanje no bamanke ageze ku rwego hejuru, ariko ubuzima buza kunyankira nisanga mu buhungiro, ariko navuga ati none nzogira gute, reka mbandanye kumbura Imana yo bishisha muntu ze yayo nanje nogira aho nshaka. Hama intego yacu dufise ni mukwerekana yuko même si nous sommes des réfugiés turashoboye dukora ivyerekeye kumurika impunzu imideri. Tumaze kwerekana ibintu byinshi twageze muri Fashion Week batangaye kubona abakwifije bakoze ibintu nk'ibi.
Impuzu z'ibitenge baba bambaye zishonegwa muri atelier iri mu kambi y'amahama nyene yacezweho n'ikigo gifasha impunzu z'abarundi Maison Shalom. Abo basore n'inkumi hamwe n'abana bemeza ko iyo izo mpuzu ziguzwe babukura mu cibo yamarabira n'abafasha kwirinda ubuhumbu.
Ziragurwa cyane abana turiga ari byo dufasha mu vyereka ya makaye n'ibintu vya mbere bituma ugwaruka ruhura ugwaruka rukamenya ingeso nziza. Niko ndakoresha nkwenuma sindabereka modeling gusa nk'impunzu, ahubwo ndabumvisha umumodo nyakuri muri societe. Mbega abaho gute si wa ndaja kugwana si wa ndaja kunywa ibitabi afise kwitwara gute muri community kalite bakuziko mu ngeso nziza. Nico gituma abajene vraiment turagerageza kugira ngo nubwo turi mu nobuzima urazisanga bigoye hari ababona yuko ubuzima bwa bankiye tireka tugende mu biyayura mutwe reka tugende mu rumogi mu bintu nk'ivyo, ariko ndabona yuko benshi bariko baravyitabira ni benshi abajene benshi baguma basaba yuko boza muri modod.
Naho biruko intamba myizozo ntizibuze kuko bakorera mu buzima butoroshe bwo mu ikambi y'impunzi.
Ni kenshi usanga ducererwa mu maya petition bivanye nuko yabuza amazi yagiye gutondera amazi bivanye nuko muhiri wawo ntibimeze neza. Unavuga yuko imibiri usanga tuba dufise si nk'iyayindi y'ababandi dusanzwe tuzi, ariko petit à petit l'oiseau fait son nid turibaza yuko natwebwe tuzogera ahandi hantu. Nico gituma tudashobora gucika intege, ego turasonza, ariko tuyavuga ati mbega twakora iki kugira ngo tuze tuve muri nonzara. Niyo rêve dufise.
Intego yo kugwanya ubuhumbo mu gwaruka bayihuriye ko n'umugwi w'abavuze b'ingoma witwa Intayesha Kukaranga urongowe n'uwo mutama. Imbere yuko tuganira abanza kuducishiriza ko kugahogo kiwe
Intayesha ziwa chumukomere dukomeza karanga twahoranye intahesha ziwacu guma gumuco twibuka karanga twahoranye twibuka karanga twahoranye ngo twibuke igihugu cyacu intahesha ziwacu guma komoco twibuka karanga twahoranye twibuke kiyaga Tanganyika intahesha ziwacu.
Aho uri kubwira iki abantu nka
aho mba ndiko ndabwira abene wacu turi kumwe ngaha ibyo dukora byose nibyo turi mu bintu by'umuhangayiko, ariko twibuka iyo twataye uruzugi hariya mu gihugu cacu turavuza inanga turavuza makembe turavuza imini n'ibyinshi n'imyironge turafise
muravuza n'ingoma
turavuza n'ingoma z'abatimbo watubonye hajya biraturinda gusamara besha aho bo kwirukiye mu bintu byibyo bya bwenge cyangwa mu bintu bibi by'ubusuma baraza tugahurira hamwe tukavuza ingoma hanyuma twaheza tukagira inama nuko mbere tukigisha n'ugwaruka ruriko rurakurira ngaha kugira rumenye umuco kama w'igihugu cyacu cyo Burundi.
Mahama ni kambiremwo impunzi z'abarundi zirenga gato 60,000 igice kinini kigizwe n'ugwaruka. Abatwari yo kambi haba ku ruhande rwa leta y'u Rwanda canke gw'impunzi baremeza ko akwiye kubaho ibikorwa byinshi byaba inkino utugenegene akaranga n'ibindi byofasha kurinda ubuhumbo mu gwaruka bikagarukana n'icizere muri abo barundi. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Umenyesha makuru Sandra Muhoza wa Radio Ntumbero FM ikorera mu ntara ya Ngozi yarengutse kuri no wa gatanu imbere y'icariho cy'umushikiriza manza mukuru yegamiye sentare isubiramo imanza ya Ngozi yumvirijwe ku nkuru yasomye ivuga ku iterabwoba ririkoreragirwa umuyobozi w'iyo radio hamwe n'abamenyesha makuru b'iyo radio na cyane cyane abahora bakorera radio Publique Africaine RPA ishami ryakorera mu ntara ya Ngozi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Ikiringo cy'iminota 30 nicyo Sandra Muhoza yamaze ariko arumvirizwa n'icyariho cy'umushikiriza manza yegamiye sentare isubiramo imanza ya Ngozi amubaza ku makuru yashikirije ajanye no ku muyobozi be n'abamenyesha makuru bamwe bamwe ba Radio Ntumbero FM bagirirwa iterabwoba n'abajejwe umutekano bigaheza bigahungabanya umutekano w'abamenyesha makuru. Sandra Muhoza yahavuye asubira mu kazi kiwe mu kurindira kugura urubanza ruja mu idonido. Amenyesha ariko ko ubwo abutobora mu gihe umuntu arengukijwe.
Jewe numva ntekanye cyane muga gusa ico no kugira iyo umaze gushika ngaha ayi ni ibintu bibiri bikogwa mwo kimwe barakurekura canke ugafungwa.
Aya makuru rero bashikirije afatwa n'abajejwe umutekano ko ari bihuha bigamije gucanisha mu bantu aremezwa n'umwe mu bamenyesha makuru bakorewe iryo terabwoba.
Turamaze kubona abantu batugira kwiterabwoba reka mbere hakavugwa ko n'amajambo gushika naho mbere na cyane cyane abamenyesha makuru bahora bakora ku radio RPA ukagirirwa iterabwoba bakatubwira yuko hari abantu babategetsi bo badakene yuko tubandanya dukora eka mbere hakabamwe na bamwe mu bajejwe umutekano nk'abapolisi bakavuga ngo abo bantu ngo bahora ngo bakora ngo ku radio ngo na cyane cyane ngo amaradio ngo yoba ngo yarayafashije ngo mu migumuko. Ariko rero twe ku ruhande rwacu rero tukabona ko bidutera ubwoba kubera muri buka yuko niyo radio RPA yugawe hanyuma n'ayandi maradio mugabo rero twe bikadutangaza mbega twebwe nta burenganzira dufise bwo kuba mu gihugu canke abo bantu bahora bakora kuri RPA harabahunze kumbure bari bafise imitahe ariko twe nta mitahe dufise rero ivyo bintu rero bikadutera ubwoba.
Umuyobozi w'iyo radio igenga Isamirane na mu gisagara ca Ngozi amenyesha ko adatahura igituma bariko barakora ibiterabwoba kandi radio yabo ihije abarundi bose baba bari muri leta canke abatavuga rumwe nayo.
Iradio yacu ubwa mbere ho hirigenga nta shirahamwe canke umugambwe canke idini yegamiye no kuvuga yuko ari radio yigenga muri rusangi. Sinzi rero ico bagituma ivyo bigenda uko amaterabwoba n'ibindi kuko ico nagomba kuvuga muri rusangi nuko radio Ntumbero FM ivuga makuru yo ku mpande zose ifise nico bitari editorial bita iterambere ridakomiye nta muntu umwe dukomira babanye politike abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta turabavugira ivyabo umunyagihugu yarenganijwe canke iki ushaka gushikiriza vyiwe turaheza tukamuvugira nkuko twihaye ihangiro ryo kubavugira nkuko biri muri ca kivugo kiwacu kiterambere ridakomira.
Uwo muyobozi akaba asaba leta kubaronsa babakingira umutekano kuko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko umutekano wabo muri iyo radio ushobora guhungabana.
Amakenga nayo mfite ku mutekano w'iwanje n'uwabamenyesha makuru usanzwe ndongoye nuko ahubwo dusaba abajejwe umutekano ko dukingira bakaturosa n'abapolisi ku iradio y'iwacu kubera ko hariho n'ibintu twagiye tura ugasanga nk'ubu twanditse nk'abijya amafishaje murabizi hari igimwandika itangazo mukarimanika ngaho ugasanga bukeye barimanuye byerekana yuko umutekano w'iwacu utari kuragenda neza ugasanga n'ibintu n'ubyose hariho nk'ibyazimiye dusaba rero yuko ahubwo boturosa abajejwe umutekano. Ikindi nacyo dusaba leta yuko yodukigira tukabandanya dukora umwuga w'iwacu kuko kuva n'ikimenyamenye ko atamakosa turakora ntibaraduhana.
Inyuma y'aho amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi rya Amerika aburijwe gusamiranira mu Burundi, radio y'Abafaransa RFI cyo kimwe n'ikinyamakuru iwacu bikagabishwa amenyesha makuru mu Burundi baremeza ataguhiga imanga ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru butifashe neza mu gihugu cy'u Burundi bagatinya ko ibintu bishobora kunyuka muri kino gihe himirije amatora. Desire Atungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Numwanya w'amakuru makuru y'inkino zitegekanije mu karere k'ibiyaga binini duje mu Rwanda aho havugwa shampiyona y'umupira w'amaguru yo kugwego kwa division ya mbere yatanguye uno munsi kuwa gatanu. Ku telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda. Wiriwe Jean-Claude? Ego, waducira ku mayange ku vyerekeye iyo shampiyona yatanguye uno munsi kuwa gatanu y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere.
Yakoze cyane Fidele nk'uko wari ubivuze, nibyo koko uyu munsi kuwa gatanu nibwo shampiyona y'uyu mwaka ishampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere yatangiye. Aho rero yatangiye ikererewe ugereranye hirya no hino muri Afurika. Ubu rero ikiriho ni uko bazajya bakina mu mpera bakazajya bakina no hagati mu cyumweru kugira ngo nibura ukwezi kwa gatatu kuzarangire amarushanwa yose yo mu Rwanda yarangiye kugira ngo bagerageze kuba bahagana cyangwa se bagendana na karambire cyangwa se irangamizi cyangwa y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Ntatinze rero uyu munsi bari mukino umwe rukumbi aho ikipe ya AS Kigali yari yakiriye APR FC kwitwa Kigali Nyamirambo. Umukino utari woroshye warangiye ari gitego kimwe kuri kimwe aho ikipe ya APRC ari abafite gitego hanyuma tumvise kandi ko APRC na penalty ariko iza guhuzwa cyangwa se iza gute umukinnyi wabo utahizamu witwa Sugira Ernest aza gusha ariko nyuma yaho babona igitego barakishyura bivuze ngo uyu munsi byarangiye kimwe kuri kimwe.
Uravuze ko iyo shampiyona yatanguye icerewe byatumwe ni iki?
Ntabwo umuntu yavuga ko wenda hari impamvu runaka yatumye itinda ahubwo ni kwa kundi habaye impinduka zitunguranye zamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika cyangwa se Confederation Africaine de Football bo basigaye baregije imikino imbere nkuko ko imikino nyafurika cyangwa se ama competition ama club kuri ubu Afurika kunda gutangira mu kwezi kwa mbere ariko ubu arayazanye azagatangira mu kwezi kwa kabiri nuko kandi ari byo byatumye rugomba kwikonforma cyangwa se gukurikiza ibyateganyijwe na CAF. Umuntu yavuga ko wenda batereriwe ariko imihigo yabo muri federation bo barabuki nta kibazo tubafite.
Yego naho ku byerekeye
kwa gatanu nkuko babiteganyije itariki ya nyuma yuko izarangira amarushanwa yose mu Rwanda yarangiye kugira ngo noneho bagaruke ku murongo kigeze nababwira ko nyine imikino imunsi yabaye umukino w'urukumbi ariko shampiyona izakomeza ejo kwa gatandatu aho ikipe ya Gasogi irashyirizahura na Rayon Sports kuri Stade Amahoro Remera ikipe ya Bugesera ikakira Heroes Bugesera undi mukino ya Etincelles FC izahura na Kiyovu kuri Stade Mugandi Rubavu Mukura na Itozahura Ibutare kuri Stade Huye hanyuma ku cyumweru indi mikino itatu iteganyijwe Marine yakira Gicumbi kuri Stade Mugandi Rubavu undi mukino ni AS Muhanga izakira Musanze FC bazakinira igitaramo kuri Stade Muhanga undi mukino wa gatatu ku cyumweru ni Police na Sunrise bakazahurira kuri Stade Kigali i Nyamirambo.
Urakoze yari mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira ivyerekeye inkino zitegekanijwe ku rwego rwa division ya mbere muri championnat y'u Rwanda yatanguye uno munsi kwa gatanu. Turagushimiye. Mukanya gato turasezerana mu makuru n'ibiganiro twa bafite kuri isaha yamara reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Abategetsi bakomeye baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika basavye president w'igihugu ca Ukraine gutanguza itohoza ryasabwe na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri Joe Biden. Umunyepolitiki bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ivyo ni ku bw'ubutumwa bwarungitswe kuri telefone bwasohowe ku munsi wa kane.
Twabwiye kandi ko ibiro bitandukanye by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bisaba amafaranga angana n'imiliyoni 200 z'amadolari y'Amanyamerika kugira bahagarike ikiza cya kolera mu gihugu cya Sudani. Baragabisha ko iyo ndwara ishobora kwandukira abantu ibihumbi n'ibihumbi ni ingingo yihuta itafatwa kuri ico gihugu hamaze gupfa abantu amajana 230.
Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ari mu rugendo mu gihugu cya Afurika y'Epfo yatangaje ku munsi wa gatanu no munsi ko ibitero byakozwe ku Banyanigeria n'abandi banyamahanga mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu kwezi guheze byambitse ibara akarere ka Afurika abantu 10 barishwe abandi batari bake barakomeka mu bitero.